ntabakobwa uzokwigeruza usanga ngajewe ngo bari kundamutsa ninguko nanje atahonja kuramutsa abo tuvugana bya juju ntaba bandifise turi close gos ibi bintu biraba abantu benshi sana urukura bivuga ufitina mugahari yawo ndi munashaka kubona akimvira ko ari byo jewe ndi yubashe sivyo ivyo byurusaku ndivyo wawe utware hariya Jesse ndimwe uri mu journaliste tuzokwakira nkande uri mu byacu ibyacu navyizi wewe ni kokwaki bazibinuzi
apara kumba ari kwenda kubata ikintu kwamba ashaka kumenya makuru anyenti minji ndani
sivyo rero ibyo uri kurambaza byose mbaza ibintu uri se unavyo canke ibindi ivyo utari se unavyo
umva ishasho nyene jo kwino umva ushaka kuvuga kiri ku mutima
nakindi
mubaza nobela ni filme nziza yari ni sinema yani mu Burundi yari kiraza neza
ariko yari zitera imbere yari kigisha kuri
vuga nta mamegwa ari ufise kugira ngo
cyo kubesha birangora
yo merci cha ndakugurira fana sivyo
kubesha birangora rya filme yaravya
abantu bakoresha kukina filme ukuntu biruhisha
ndabitse
wabuziyo amahera bibitwara
ego
ha mucucushira abantu barabe kubuntu abaravye bose bararavye kandi amahera twara rose kandi twara ari umana nakomeyewe
tubwire shawa ruberewe
ndakwaza kuri byaranje mbewe
wari très chic
urukumvugisha ko mengura
ibyara oya ndashaka kubimenya
Hello guys, muraho metse neza nko mubibona kuri microni za WhatsApp twa turi kuri Imperialtv plus 257 muri cha kiganiro cyane mukunda cyane ndikubwiye n'uwundi mu baby iruhande rwaje ariwe
Joe ni imbere.
Twa turi muri 2 in 1. 2 in 1 kiganiro gishasha kizuzo ke bashikira turabe. Harimwe mu ndwi kubera kizuwa ari kintu kiganiro kiri classique. Kizuwa ka ko gora n'abantu bari classique kuko tubari umudamu imande yacu. Sasa mu bona gute?
Ara mama bram.
Mama meliki titi. Kweli unapende. Sorry, mimi namjua jina lako ko bahara abantu batakuzi bashaka kumenya ukora iki kwanza majambo make.
Nitwa abavyeyi banyise Ashaka Thierry ama ndiko ndakura nanje ni Itirindi ni twa Titi Love la photo.
Titi Love la photo ke li toke ya wapi? Iyo haisha ke ali kwali kutage donc ni ntaje wakunda canke najyo nyanye njya gushaka Titi Love yaje gute.
Bon narari kunda kwanza ubwa mbere kwanza nitwa Titi. Mama aranyise na papa Ashaka Thierry. Hanyuma nkira kana gato bamumagara Titi. Kubera ko ngo nyokuru wanje yararyonona agaca avuga agaca rivuga nabi ati nyokuba sizura vuga Titi kugira byoro. Ama nanje munyuma kubera ko après maze gukura na cene ninjira mu muziki cashira ko love.
Kubera ki love, kubera ki love.
Bon, kubera nyene sinzi.
Umanti.
N'ubu ndiwe.
Eleka uko.
Ego Titi, uzi ko Titi kera yari romantike gose ndamwibuka mu ma interview mu ma radio Jojo paparazzi yabavumbuye ararira
yikijwe nimba Titi nshaka kumbwira ari jojo
ni oya niyo mpamvu tushatuvuga kuri wari romantike
tubwira igituma
ni vya kumva onye nzangiye kuzura kabozi
kazure ndakubwire ikintu kimwe urabona hanze cyane ndonga mu Burundi kavyarashitse iyo umuntu afuye batazi camyishye baramuzura bakagira autopsy kumusaba akamenya camyishye natwe tushaka kumenya ibyabaye wo mpaka wabuliye mutumzi mawe ndali ya ovyo
umva baramvumbuye bamvumbura ahantu hama sinari ndabishaka ko abavyeyi banje bamenya aho hantu bamvumbuye ndamusaba bikure ko aranga
Titi je ndabona babere kano kanzu bakaguze he ntazuri mama rangi ni soko ya he mkamenge mkinama muri village make
village make
nga
sinesh ni make 50 mili bus
50 alafu I pelike uko biboreka ko sirazimbu
sawa ivuzira zimbuza
mbira mahera wayigura
zimbuza
anga
irazimbuza
none kubuza wadi abanye gute kizimbutse ategeza ko
badanipeye iri chipu irajomba numenga ni nsinga
zimbutse rero
tubwire basi onye na Titi afise ni telefone ya menetse bakunzi ba Imperial TV
nayo yara menetse premara ibe irayizi petira bane
oya hindukiza woni
cyo cyo yaramenetse mugabo
ni pave ariko vraiment umudame umu boss wa Bujahit vraiment
c'est techno iganda mu kwandika message
ariko ndibaza urabona ko kuri ekran imeze neza iremeze neza
ukifise valeur yanga
sha ntizimbye cyane amajana na 70
ah number amajana naje turi mu miliyoni peti
ariko yaramenaguritse bibi wa star eh jojo umbari zingena ahateye mwino minsi mu muziki
ego titi titi turamuzikera mu ndirimbo mu ma clip nk'umuririmbyi yaraje neza muga muri kigiye tukaba tutariko turamubona titi kubera iki batanga umuziki anyu mukawuhe
sinawuhevye mu bisanzwe umuziki ni bawuheba umuziki ni nka drogue gusa narahagaritse gato kubera nyene bon nashatse ni ibyarira abana bazofasha muri kazoza
urakoze bageze mu bana bangana
Inyuma y'igihe ndirimbo ndazoraruse ama commentaire meza kwiki none wacu hagarika ubanza kuvyara utabandanije ukabandanya uvyara basuye ukoranye n'umuzi
ufata amabanga abiri n'abangikana iyo uri kuraririmba kenshi uraronka ama concert ya ruguru dread no hanze y'igihugu donc bisaba kugu mugenda ni wicara ruhande rumwe iyo rero ufise abana biragoye ukeneye kumwe umuhe affection abanza gire donc bunye abana batangwe gukura petetse mu misi zanda shora gusubira
mbe hajya anya uwe umugabo wa waragusupporting mu vyo kora vyose
eh atan supporting aho hono cha ndabihewe
umbo bishitse avuye nkiya gataka cha kugira ati uno musi mvuza ati vy'umuziki futa icara ngaha mu zoro z'ivyombo songo bugari uwo vyakira gute
tuvana circonstances
eh circonstances gute kandi ari kintu na ukunda
arashaka kusigurira ati ibi bintu bihagarike kubera imvi yinini iyo mvo numvise ari mvo nziza kuri twese babiri hamwe n'umuryango ariko sinowuheba naho nyine umuziki uragwe guheba shawe numva ndamubwira ati oke nzoze ndasohoka rimbo kamwe ku mwana
urumva ukomera kwa ukana
oya sinowuka ukana kubera umuziki
ehe
mugabo naho nyine numubaza impamvu ashaka kubituma ndabivamwe burundu namubaza nikiki nikintu yabibonye mwo kibico tuma ashaka kuko mukumenya yambonye muri clip
ya ukagagize cyane yagusanze mu kabare
ukuraririmba
oya
bwizukuri
nje nakibazo abantu burya abantu bashaka kumenya titi ninde titi yabaye
gute yasanze muri clip yambonye bito muri clip kuri kakagezi ama bwabo saho onye yaciye andonke après mengo naciye ndonka concert ruguru imuyinga when we are gukora fish chandagenda mu foto rifoto kuri fish chatumenyana uko nyene
aha
ivyo je barafatanye
afatanye bitubiko
sinyene uwo munsi wabaye wo kumenyana ibindi vyaje après
eh jojo hari kintu kintu wo mushaka kumenya ku muziki wiwe
ego hari byinshi shaka kumenya je ndashaka ambwire mu bisanzwe buramatswe nako abaririmvyi tuvuga abaririmvyi kazi babarundi kazi kenshi mu iyo bahishitse bakavyara ni bake babandanye ariko none nko kubgawe titi urabona yuko umuziki w'umwegeme mu Burundi uzoteba ugatera imbere ugashika kure nk'ahandi
reka ndagusigurire kwico kintu uvuze ngo ubu ngo bavyayi baca baheba don je naravye mwana wa mbere ndabandanya ndirimba niyo ndirimba uvuze nayo ikoze mfise umwana wa mbere gusa nagiye guhagarika ku mwana agira kabiri kubera ko petetire n'imbonye babaye benshi nkaca mvuga ati sino bifatanya byose bibiri mugabo ntibisigura ubihevye kubera ko yavyaye abafite izindi mvuzi wiwe benshi bahuba bagendana n'abatipe batari muri iyo monde kandi iyi ni monde igoye cyane mu gihe utayizi mu gihe utari kumwe n'umuntu ayimenyereye ayimetriza cyo tuma benshi tusanga babihevye kubera ko byo tiyoke cagura hagati yanje n'umuziki nawe ntushaka guheba umugabo mwavyaranye umwana kubera umuziki donc nico bituma bigoye ariko ni si bose none estanishwa mandanya ririmba kandi ariko aravyara
ni benshi
mugabo nakubwiye impamvu bakundana n'abatipe baba batari muri iyo monde agacaho n'umwe ngo ntikundana n'umukobwa w'umusani kandi biragoye mu bisanzu tabirimo
mbe hajya titi ndibaza rafite abagenzi baba bakoga muririmbana mukora ibintu by'imiziki bihora bishika mu gicara hanu mukavugana urusaku ninde muntu mukunda kuvuga ko cyane muri muri industry imwe
je nabakobwa ngira tuvugana urusaku kwanze ntanu urusaku mvuga
titi urumunya rusaku jizo nkuru zarashikiriye warigeze kwicara ku muririmba shahi twande ndanda mwibuke singira nteranye niko bimeze je nabimenye
okay, mvuge twumva muririmba
Neri nati ngo rakunda kumuvuga ngo afite umunwa muremure.
Neri nati ni muri rimbe.
Neri nati si muri rimbe.
Si muri rimbe.
Ari akakora ibiki haje.
Navyo nzi byako.
Neri nati ukora iki? Je abantu bazaravuga ngo ndu munyarusa ko ndu munyarusa ko je mba mbazi kintu kugira ndakimenye. Mbe hajya neri nati akora ibi.
Sha neri nati.
Neri nati twandike muri comment ukora iki we? Eh. Kwanza narigeze kumva ko aravuga na Chanel. Chanel ngo yaravyibushe. Uyu titi n'umunyarusa. Titi Titi ko kuzura muvuga Chanel.
Ari kwanza ndakubwira ikintu kimwe we Juma Lokole. Sorry ndakubwira ikintu kimwe. Jewe nta mugenzi nta bagenzi bakobwa mfise dukururana ngo birirwa mu nzu yanje cyangwa ngo je ngo nyiri kuwabo. Nta bakobwa uzokwigeruza usanga ngaha jewe ngo bari kundamutsa. Ningo uko nanje atahonja kuramutsa. Abo tuvugana tuvugana bya juju nta babandi fise turi close gose. Jendi close na life yanje gusa n'umujyango wanje n'ibindi binyerekeye nta sorry sorry mpa ndakubwire wewe wa munyarusa kunyenye urumwe nta mwanya ngira wo kuja kwicara ku bantu none nka nari ndatse je ndoja kumuvuga iki vraiment udashatse kunyambika ibara mu bantu ibi bintu biraba abantu benshi sana uri kura bivuga ufitina mugahari yawe ndi munashaka kubona akimvira ko ari byo je ndi yubashe sivyo ivyo byurusa ko ndivyi wawe utware hariya Jesse ndimwe okay
ndagowe bibararangwa nyo
mukereka tubaze twika wishije tubaze tubihebe titi
abandanye mugabo ntasiye kunyagiriza ngo
nyarusa kungwa byarashikiriye kuvuga abantu
wewe n'abantu mvuga n'abo tugendana tora telefone yanje injiramwe uraba bakobwa kuvugana nabo nibangara
abo muri carrière mwe mbaza ni mwicara ahantu mukavuga abantu n'amafoto niho yabonye gacojo wewe
none twicaye twatuka tuvuga abantu
oya mwako muravuga
niho wari ye
byarashikiye hajya ndafise ama antenne yanje
oya siho wari uri kane
antenne
hari nta muntu atari hajya twapfishije mu kano hacu namba to twicaye hajya to dufise ibihitwa ibihitwicaritse ntabwo to twicaye
cyo mumbarize vyari bibi bicaye
n'ubundi nico nshaka kumubaza twarababonye muri mwahuye n'abaririmbyi kazi babarundi kazi muko muraganira mwari ko muraganira ibiki mbega kubera iki mwari mwenye bon hari abandi batari baje
bari mu high stanish nawe nabonye
stanish nawe twabonye Natasha nawe twabonye Mokenzi nawe twabonye Bernice nawe twabonye ni benshi tutegeze tubona kandi arabaririmba
cyatsi
inge ndakwereke okay ni kimwe urabona iyi ni group yacu
yitwa our power
uyu yitwa Keza Mireye ni wenyene
admin
ni wenyene ide ya group ni we yabizanye ni yabiteguye aba no mu Bufaransa kandi hajya sijya mbere twe duhuye ni misi myinshi twe tubimazemo ibi bintu usajyanye yari yabuze mama wiwe twe tugiye just twicarane tumukomeye wabonye uyu ni Adijo the bell Bernice apana Bernice Bernice the bell Uni Brina Chance Shanquine urabibona bavuga nguyu
nako ntitwamubonye
ntiyaje ko yafite izindi mpamvu ziwe uratwe ifite ibibazo yayifite ibibazo urabizi ko bamumaze ku iminsi singombwa ndabivuga
ndokwe
nako urabona ni benshi abo bose bavuze bari mu sof umuntu umwe peut-être ngira ngo sinze
umuntu umwe wayo
wanibikeneye
mutubwire uwo muntu umwe tubarire titi
mabwanje kuburyo no muvuga
titi twambiye tuyo mtu ni nani mudashaka kwaje no muri groupe yanyu
oya muje kumbeshera nakubije wowe kuturavuga ibyo je ntavuze sinavuze ko tudashaka ko ajamwe ntarimwe gusa
umva ntafise n'urusha ko kuva ko kuja
urusha petite yari arufise ntabyo yashatse kandi ibintu bica
yagaragara isigura yuko adakunda kwiyunga n'abandi bakobwa ngaha mu bundi
nivyo nyine birashoboka petete
uwo muntu je nzomurondera kandi nzomukora
uyu no munyarusa kazo muturonderera hanyuma titi bishitse mugahura kujya muganira ibijanye niki umuziki mu Burundi mu bige mu bamubona gute
ubunye twahuye kuri no turu nakubwiye twahuye kwera ko yari yabuze mama wiwe yari yavuye mu Faransa je kumuhamba twarugura je twicarane tumwe ko turi kumwe ko tumushigikiye mugabe izindi inshuro duha twicarana natwe tuko turaganira ku bibazo bikuru bihanamiye abakobwa mu muziki no gufashanya muri twese hamwe y'umuntu y'umukobwa umwe aso n'igikorwa cyarafise ukuntu tumufasha mu gufataje ndirimbo yiwe mu kugira iki hano n'ukundi iyo umuntu ashaka gusora nk'indirimbo tukateratiranya amahera tukamuha tukamuterera amahera makeyi hama ayasigaye nakiyongerereza donc ni groupe yo gufashanya yo kuja hamwe yo kumenyana kari mu biki dimwe
Yeah. Hama titi jenere kete kumfa yuko ukuta kuna mugenda kuma studio kusoro muziki aba producer biki ni biki bakunze kuba saba yuko mu kone mibonano mpuza bitsina eske yo ramaze kugushikira
nti binashikira
mumbega mujya mu gwihoho wabigeme haraho haro mu maze kumva babwira yuko bimatse kumushikira
je navyo barambira ntavyo nziko biba
ari numva ntavyuzi ntavyuzi chanque nibirakubako
nti birambako
donc ako biraba birahari
ntavyo nzi Kwa msi bitaramba kwa sinoja kwemezi binu na alisi kwa rivi
Basi njenda kene kumgile nga pustake mkunda kuhura Nga kabi geme changa bakore changa bakoga bakorumu zikinga muroni Ayo mpustake apana zapa o aza mutegwa na bandi ba nubamu baza yuko baba wafasha Aliko kachaja kwa teri bibazo ni ngaya
Bon kenshi muli promosyo bila goye Wati kwa mama vika kwa koga tashoye Dutinya usanga muli promosyo bigo Zora abe promosyo Iyi mkoga chokmini yu muhungu udorabe meme no mu makonsere afutanga ari mu mukobwa umwe wa ngo nka 10 donc ivyo byose ni nagasuzuguro ka kandi usanga abantu basuzugura abagore ukavuga ati ah
nka media we ubona ngahanya aba eko cyita bagutse ama media nka kumenya ama media ashobora kuba afise uruhara runini ku bakobwa bakora muziki ngaha mu Burundi kudatera imbere ni nka ya Je narigeze kumva muri ko muri doga mijyana amanyu. Kandi ngo ndakugira ibintu bya mu nama ko vyashikira.
Umbiriza sorry.
Ndinda.
Okay.
Buja FM
irimo. Ndakumana wewe sana. Wewe ni uri kuri andoze.
Buja FM narumvise kwirimo mwari doze byarabashikirie nanje byarashikirie. Ukuri cyane ndabeshe. Ndabeshe.
Urabeshe.
Mwarabivuze.
Kandi ntuse kubesha kuko siho wari. Namba twa twicara yo twa kutuvugana ibigorane zacu. Ntabwo cyo twicara yo ngo tuvuga amaradio canka abantu.
Ebwe je ndago.
Kandi ibyo bintu bitahura. Kandi ijya groupe ni groupe nziza yifashe yisoneye. Ntuse guzura yivuga ko ibintu by'uburofa.
Muramba bari rawa pawa, muramba bari. Ntajya yiwanyu murafise antenne, yo antenne ni duha makuru muze murarabana.
Oya sivyo. Muri bajya bose nta numwe arimwe yoja kuvuga ibintu bitavugiweho. Okay?
None titi muri gyana matwarabonye mwa abakobwa benshi tutako turabona cyane bamwe bamwe ntibatwi cyane gose
twihajyanye mu kwakira abantu niducagura harimo bashasha bacaruka hariho nabandi benshi bo mu makaraoke abo tutadusanga arabo mu makaraoke nabandi bashasha bakiri ko baradusanga afite akaribo kamwe ata clip afise
mbega ni maka mwakira muri rimbye
wari wowe aje turamwakiye
Wari wewe se nanje ko menyere gukina tani micro nje muzonya ki
uri mu journaliste nzo kwaki two kwakira nkanda uri mu byacu ibyacu nabyizi wewe ni ko kwaki
uyu mugore uyu mu boss wa Bujahit arakara titi muratubabaye
ni wari kwa rasotora ashaka kunyerekana ko je ndi umuntu mubi ko ndumuye nanje ibyo nibyo ntabyo shaka
ko ndi gusotora je shaka kumenya ukuri kw'ibintu
oya pana mugabo guco unyemeza ibintu bitari byo wewe mbazi kibazo ama mwishure
basi je shaka kumenya ikintu kimwe kiri ku mutima wumva ushaka kuvuga kuno mwanya
ndakibwire
wewe kibwira abakunzi bawe utima sambuka
reka ndakibwire wewe sivyo kubera iki uzura urashaka kunyinjiza mu mabif
Jena bifu ndiko ndakwinjiza mbashaka kumenya ibintu ko msa ibintu bibija habone
mukapana kubesha mbazi bibazi binuzi
apana kuba ari genda kubaza ikintu ko mbashaka kumenya makuru client mi injindani
sivyo rero ibyo uri kurambaza byose mbaza ibintu uri so navyo canke ibindi ibyo utari so navyo
umva ishasho yene jo kwino umva ushaka kuvuga kiri ku mutima
nakindi
tubwire
ari kintu umva obwira abakunzi bawe
akunzi bawe bagende barawe filme no bera
none kumura kare Ma,
oya
ndomeko jo, ndomeko. Oma na robe. Eragi umwe
yose. Oya, nobele nari kuyimubaza. Nari kuyimubaza. Nobele ni filme nziza. Yari ni sinema, yani mu Burundi yari kiraza neza.
Ariko ni yigeze itera imbere. Yari yigisha ukuri.
Uvuga nta mamego ari ufise kugira ngo
Cyo kubesha birangora.
Yo, merci cha. Ndakugira ifana, sivyo?
Kubesha birangora rya filme yarabye abantu bakoresha YouTube gusa. Kwari kimutaheze ku ma studio abantu bagenda bayifatisha bayirabe.
Bon. Reka ndakugira.
Uzi kuri aba kukina filme ukuntu biruhisha.
Ndabitse.
Wabuzi uwo amahera bibitwara?
Ego.
Hamucucira abantu barabe kubuntu. Abaravye bose bararavye kandi amahera twara rose kandi twara ari.
Aha voilà abaravye bararavye kandi amahera mwara yarose mwara yari kweki mwadusiza ahantu dusigaye turindiriye aho kutubandanyiriza kandi ahezigiye kinini mutadushira
amahera yaraheze
n'amahera afite kuyimara hari hi yindi yako barayikora mu misi zahira jako
amahera yaraheze jojo niko navyumvise
amahera muri Bujahit nayo mara appetite
oya kindi kintu naco twararindira kugera ngo turonke iyindi episode vyarateba cyane vyava kuki
kwari kugira abandi babanze barabe ari benshi
ubukene ubukene bw'amahera hamati tijya kanzu bari wambaye urya musi wa ntuzenye wayita gute wa lancement officiel il est kanzu liko meva wayiguze he ari kwari upendeje kwece hiye wati
umana nakomerewe
tubwire shawaru berewe
ndakoze kubyaranje mbewe
wari très chic
uri kumvugisha ko mengu
mbyara oya ndashaka kubimenya wari wambaye neti yakanzu wayiguze
ushaka mugire promotion none
washaje hek imeter wayiguza ngacha ngaguze gye ibihumbi ndwindwe tubwire
wo bavuze ko nari imbere ubisigura ko abonye ko ari gitambara cyiza
wo sang ah kubegwa twese twashaka kwambara impuzi nubwo yabizimbusa
ngo gusa ngo kubire ko tugana
Shawo yimaye no yambara
none kuri kurayiponda
abakuzembe yati tijya kanzu ja yimaye no yambara
ushakwe kuri kurayiponda
titi mbabarira mbabarira akajambo kamwe ku bakunzi bacu ko musaturangiza ikadi
muri imisi titi reka tukene tumubaje kibazo titi turamubona ivyindirimbo yavuze ko ari muri pause mugabo yaramaze imisi none sinema sico kimwe n'indirimbo ga titi makwa
sico kimwe sico kimwe aho bitabereye ico kimwe filme ngenda nipanze kandi filme wanashaka ndashaka no gutwara umwana fise nk'umwana yonka ndashaka kumutwara n'umubone akicara hajya canka bakajyama bakandindira mpejeje gukina nkagenda nkamutora muga indirimbo nibikunda none ndiri no mujana umwana ahantu nasamana nijoro anta munduru kandi tijya mabafre nivyo ukunda donc ni ibintu nyene bitoroshe mugabo kora ko abantu babikunda barabikora tu
ewe ico bikoze gusura kara hama twagomba tugushimire ku mwanya
wawe narabanze ureke jewe sinkara wewe washatse kunyerekana ko jewe ndu muntu mubi ko ndu umwana mubi ko mvuga urusaku ushaka kunye
niko kazi njejwe jewe azoza niko kazi mfise
nje rero nkubi uyu dahura nanje ndu muntu nyene
tugushimire basi ku mwanya wawe tugushimire ku mwanya wawe
yego nawe ndabashimiye
nibaza
prochaine fois nakora ikiganiro
nzoze nitunganye iki ku muntu Ibyo akunda umuntu wanje kumugira gusha.
Ibyo akunda ni kwa kozo.
Niko meze, niko ndemye. Muze muratubabarira. Nimba tuhora tubakoshereza muze ga muratuvuga duheje ko ibiganiro namwe. Kuna siko minta tumbuwa majipu. Muzo nkubita. Hamtani piga. Mpo.
Ndakubiswe yajeze kutwa no.
Tubwira akajambo kamwe bakunze ba Imperial.
Imperial TV. Mwakoze kutugendera. Mugabo umukobwa umwambika intuzi nya ku munwa.
Agafuka
yego
bakikingiza corona
agafuka muntu
sawa murakoze
hama yego
abatara kora subscribe bashaka kubabwira bakayikora abatara no kuri Bujahit babwire ugire promo mugabo wawe muri kwije vya mwebwe toka uko
bon aba kunzwa ba Imperial TV mugire subscribe kuri channel yanyu babahe ibiganiro byoshye kandi mu basupportinge natwegwe nyene ntimwibage guje kuri filme Nobela irahari abatara iraba mugire subscribe kandi nikurikira niyaza nze muyibona
ego merci
ya reka tubasezeye reka tubasezeye bakunzi ba Imperialtv na bakunzi ba 2 in 1 turabakunda cyane ndizera neza ko mwaryohewe aho muri hose rero ibiri imbere nibyo biri fire muturindire cyane
abamvuna kuguruje
yihangane uyu afise umudomo muzomwumva munamwihanganire kuko niko bimeze gusa je ndatekereje sawa turabakunda ciao 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 ciao.